Kivu, RPA, Akaburungu, BI.
Homura Burundi.
Turabaye kazi nshuti na magenzi makuru yo kuri wa 18 ntwara ntumwaka wa 2019 makuru agizwe n'izingingo zikurikira. Abarundi 50 bari bagiye gusaba ubuhungiro mu gihugu cha Kenya bamaze iminsi 3 bafungiwe ku rubibe Kenya ihana na Tanzania. Abarundi bakaba bari baje bava mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cha Tanzania. Ubare bwose bwo muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba butegekwa kuvuza indirimbo zihayagiza umugambwe CNDD FDD. Nayo ibihe vya politike n'umutekano Burundi burimwo bituma abarundi batari bake bibaza nimba mu vyukuri amatora azoshobora kuba mu mwakuza. Idonido ni mukanya kuri mikono isanzwe n'inkurikiye mu gabwe ivyo mpari MSTV niyungeko. Dusubire tubayikaze duhere ku bijanye na politiki. Abanywanyi bane b'umugambwe SNL bamaze iminsi 3 bafungiwe mu gashuka komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Bose uko ari bane bakaba bagirizwa kugira inama bidaciye mu mategeko. Inkuru ya Vicky Chris n'interetse.
Abo bantu bane bafungiwe mu gashuka komine Kiremba ni Jean Bosco Hatungimana, Marc Bagenzi, Constantin Minani n'uwitwa Majambere. Nkuko bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Nyamarobe komine Kiremba babitwiganiye, uwitwa Majambere na Minani Constante bafashwe n'imbonera kure bari kuramutsa mugenzi wabo akiswe n'amagara.
Tuzaye ku munsi wa gatanu ngoroba ufashwe na Majambere twatembera hajya ku ngoroba hanyuma kubara n'umugore w'umugabo yitwa Imana Jean Bosco Patatira Muyango mutumba Nyamarobe. Rero bahuye amabwira yuko umugabo barwaye ko rero kurufatanyira aca kumuraba. Hanyuma hasanze n'uwundi mugabo yitwa Yani Constantino ariko araganira nyine hanze akanire gatonya yari yamenye ko ari mbona kweza mukurikiye ndashyize mu gira gito amaho nyine arashobana injuru ziranduka.
Uwa kane yafashwe n'imbonera kure mu gihe yaraje gutabara umubanyi yumvise induru.
Naho uwundi mugabo araharuguru yo kwa Imana Jean Bosco nayo yumva yuko hadutse akavuye atanenze kuraba ahashitse abanyana baca bavuga ati ntimumva barumirwa bagisanga bariko baragira inama.
Izo mbonerakure zaciye zituma kuza irongoye muri komine hamwe n'urongoye umugambwe CNDD FDD muri iyo komine bashika aho bafungiye abo bantu mu nzu y'uwo mugwayi bari baje gusuhuza.
Bashitse bahindura mu nzu bakora umugambwe CNDD FDD muri komine basenga basikari nawe yahashika n'uwatwara imbonerakure muri komine isanze amahugurwa ko nawe nyine yahashika kuwa mugoroba nyine bumaze kugoroba nka saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kumanuka zari zifite ibihindura binini.
Bukeye baciye bajyanwa n'igipolisi gikorera kuri komine Kiremba kuko bibandanya byiganwa n'uyu mubanyi wabo bafashwe.
Igitondo cya kare rero niho polisi cyazindukanye amakirukuruza baca barabazana bashaka komine Kiremba mbona bafungiwe.
Abarongoye umugambwe SNL mu ntara ya Ngozi barahakana ibyo banywanyi babo bagirizwa, ahubwo bakavuga ko abo bafashwe bariko bagira ivyumviro vyabo vya politike. Twarondeye abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi muri komine Kiremba ariko turabakena.
Urakoze Vicky Chris n'interetse. Mu ntara ya Gitega naho nyene haravugwa umunywanyi w'umugambwe SNL muri komine ya Makebuko yafashwe ku munsi w'Imana n'imbonera kure ziri kumwe n'utwari iperereza muri iyo ntara. Nawe akaba yagirizwa gutunga inkoho bidaciye mu mategeko. Inkuru ya Erven Yuhire.
Uwo munyagihugu yafashwe n'utwari iperereza mu ntara ya Gitega azi ku izina rya Terence Baranyimba aturuka ku mutumba na zone Maramvya ya komine Makebuko. Kuri wa Mungu nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu abivuga, uwarongoye iperereza azwi ku izina rya Jove yari yahawe amakuru n'ugaruka rw'imbonera kure muri iyo zone ko Baranyimba atunze igwanisho gicira umuriro. Niho igice isaha 10 z'umuhingamo uwatwara iperereza ari kumwe n'iyo misore y'imbonera kure basanga uwo munyagihugu ahataramiye mu ibare n'umukenyezi wiwe baca barafata bamusaba kwerekana icyo igwanisho gikoreshwa mu guhungabanya umutekano. Abanyagihugu bari aho bahavuye bahangana n'abakozi iperereza aco kimwe n'imbonera kure berekana ko umunyagihugu ariko adodoberezwa ariko kubera ubushobozi buke bari bafise bavuye bateshwa. Uwo munyagihugu yahavuye ajyanwa n'iyo modoka y'iperereza gushika ubu yaba mu muryango wiwe canke ababanyi ntawuzi uwabo iyo ari gushika ubu. Bakabona ko uwabo yaba ariko azira imvo za politike narya asanzwe ari umunyanya umugambwe SNL wa Gatogwasa. Twarondeye mu stanira wa komine Makebuko co kimwe n'utwara iperereza mu ntara ya Gitega ariko tukaba twabakenya.
Urakoze Erwin Yuhire abantu batandatu ni buruganda rwa RP yagwashowe kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu muri indwi twaraye dusozereye muri abo batatu batowe biziga mu gahinga babiri bicwa batewe amabuye undi umwe yicwa atemagujwe imipanga inkuru ya Emmanuel ni ndayishimiye
Mu mpera zindwi twaraye dusozereye ibiziga bitatu by'abantu batashubuye kumenyekana vyaratowe ku mutumba bihembe zone ndora komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke hari kuwa gatanu heze ababonye ivyo biziga bavuga ko byari biboshe bimaze kononekara abajeje intwaro bakaba baciye batanga itegeko ryo kubihambisha vyihuta atamatoho zakozwe kuri uwo munsi nyene uwitwa Claude Irankunda yahora ari umunyeshure kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega yarishwe atewe amabuye n'abasuma ariko araba tesha kwiba muri quartier Karira ya kabiri mu gisagara cha Gitega mu gisagara cha Bujumbura muri zone Kanyosha hari umukenyezi yitwa Rosa yishwa tewibuye muri quartier Ruziba kuri uwo munsi wa gatanu heze wagirizwa ico caha akaba yaciye ahunga uwitwa Elvis Munzimana yahora yunguruza abantu ku ipikipiki yarishwe bagenda bamwinzi ipikipiki yiwe ku mutumba Kavogero muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya kuwa gatatu heze abantu babiri bagirizwa ubwo bwicanyi Bamuminwe y'igipolisi
urakoze Emmanuel ndayishimiye mujanye na gato y'akazi na muntu narababwiye mu ntango kuva ku munsi wa gatandatu ubare bwose bwo muri komine ya Nyanzara kiri mu ntara ya Makamba bwategetswe kuvuza indirimbo zihayagize umugambwe CNDD FDD mu bunywero utazobikurikiza ngo azofatigwe ibihano ruhasha inkuru ya Ines Gakiza
Mwanaume yuko simba kwa zungumzo, kila wabarebro simpuzi radio, kutegereza kupuza ule mazungumzo.
Uamugambe ni sende DFDD, ubwo wabare utege kwa kufuza indirimbo ziguhayagiza nabwo buri muri komune Nyanzarake intara ya Makamba iyo ngingo yamenyeshejwe na Bucumi Filemo batazira rugwebe umunyamahanga mukuru umugambwe sende DFDD muri komune Nyanzarake hari mu nama yagirishije abarongoye sende DFDD ku mitumba yose igize iyo komune rugwebe yabamenyesheje ko abahaye ubutumwa buvuye hejuru kandi atawure kuriwe kubirenga ko
Mnyamwanga mumugambo muri komine yavuga ko haje kujasoze cyabe hejuru kandi ku ngufu utazabikurikiza ko ushateza kuzimira radio yiyo hamwe muzika kwikamba nyuma ntawe yamenya izo yozo kwikizwa izo arizo
ubwo bubare bwategetswe kuvuza indirimbo zihayagiza sende DFDD kuva igihe cy'isaha icyenda z'umuhingamo kugeza isaha zitatu z'ijoro abarongoye sende DFDD n'imbonera kure zo muri iyo commune nibo batumwe gusuzuma kw'iyo ngingo ikurikizwa umwe wese mu gaca herereyemwo
urakoze Ines Gakiza kujanye n'ubutungane kuri uyu wa mbere niho haba muri sentare ya karere ka Afrika y'ubuseruko urubanza ruhuza leta y'u Burundi n'amashirahamwe yaharanira gato y'akazi na muntu yafuswe n'iyo leta abaserukiye amashirahamwe barashima uko sentare ya karere yabajije ibazo nkura mutima ku ngingo y'ubushikiranganje bw'intwara wagati mu gihugu yo gufuta ibikorwa byayo mashirahamwe gateretse Anita hajejwe gutunganya imigambi mwishirahamwe akat Burundi
impande zose zaserukiwe aho leta yarungitse umukozi w'umusore kuzingaha akaba yitwa Amos Ndimugwanko umushingwamanza nawe yaserukiye leta akaba yitwa Diomede Vyiringiro urubanza rukaba rwagiye mu Idonido aho twashimye ngene sentare y'akarere yabajije ibibazo by'inkora mutima ku ngingo y'ubushikiranganje bwo mu ntware yo hagati yo guhagarika ibikorwa by'ayo mashirahamwe umushingwamanza yaserukiye leta ntiyashoboye gusigura neza amategeko yisunzwe na leta kugira ngo ifate ingingo yo guhagarika ibikorwa by'ayo mashirahamwe kuko mu bisanzwe imbere y'uko iyo ngingo ifatwa n'ubushikiranganji bwo mu ntware yo hagati sentare yategezwa kubanza gucira urubanza ayo mashirahamwe akerekana uruhara n'amategeko yoba yahonyoye ko kugira ngo ntabandanye gukora ayo mashirahamwe yagateye akazi na muntu yahagaritswe bidaciye mu mategeko arasaba kurenganurwa kugira ngo iyo ngingo yafashwe ihagarare sinare ya karere ikaba yatumenyesheje ko urubanza rugiye mu mwiherero tuzoheza tukamenyeshwa ivyaruvuyemo mu misi zoza
wakaba ari umufasoni gateretse Anita ajeje gutunganya imigambi muri akat Burundi urubanza rero ukaba gwashinzwe mu mwaka wa 2017 n'amashirahamwe atanu hariyo akat Burundi Force Focode APODH na RCP
humura Burundi.
Ikiganiro ni humura Burundi tubandanye kubijanye n'intwari bereye imyidogo n'imyinshi makozi bishirahamwe rijejwe gucungera umutekano w'ingo n'amashirahamwe Societe de Gardiennage KK Security. Abakozi rero bakaba bagiriza abakoresha babo ko abatoteza kandi ko batubahiriza amategeko agenga akazi mu Burundi. Abarongoye ayo mashirahamwe nta kinini bashatse kwivuga ko nkuko tubibwirwa na Emmanuel Niyungeko.
Bamwe mu bakozi bishyirahamwe KK Security rijejwe gucungera umutekano w'ingo n'amashyirahamwe bidogera ahanini ubujejwe ibikorwa muri iryo shyirahamwe Cyprien Ndayiragije hamwe n'ubujejwe abakozi iri Defense Rutikanga ko babatoteza. Tumwe mu turorero batanga tw'ukurenganywa harimo kutaronswa impusha mu gihe bazikeneye hamwe no kubashyira mu bihano atamategeko akwirikijwe.
Bakozi bishyirahamwe KK Security bafise ingorane n'abatwaye iryo shyirahamwe batotezwa biteye ubwoba. Amukozi agisaba uruhushya iyo yanganijwe aho bitwa n'igihe bagutuma ko ku biro urahamara indwi yose winjiye ko wakwakira ukabura. Umukozi agize ikibazo agasiba iminsi ibiri baca bamuha icyo bita resiliation de contre. Kandi tuzi yuko amategeko avuga yuko umukozi yirukanwa kubera iryo kosa haheze iminsi indwi naho nyine mu gihe ataba yabimenyesheje.
Abo bakozi batanga kandi akarorero k'umwe muri bo yasibye ku kazi umunsi umwe gusa kubera ko yari yimuruhusha ngo kuja gushingura umuvyeyi wiwe yari yitavye Imana. Mu nyuma nkuko bavyigana uyo mukozi wa KK Security ngo yaciye ahagarikwa mu kazi mu kiringo c'iminsi 15.
Tuzi ico duhogo arahamwe twitura tukaba dusaba yuko n'ukuri amateka y'akazi yokurikizwa ku mashirahamwe yose.
Kuri ivyo bibazo bishikirizwa n'abakozi ba KK Security iri Defense Rutikanga hajejwe abakozi co kimwe na Cyprien Ndayiragije ajejwe itunganywa ry'ibikorwa batwishuye ko atamakuru ha radio RPA. Imvo nuko iyo radio idakorera ku butaka bw'u Burundi.
Urakoze Emmanuel Niyunge ko kujanye n'amagara y'abantu biciro vyimwe mu miti bita specialité mu gifaransa vyaraduze ku rugero rudasanzwe ma pharmacie ari mu gisagara ca Bujumbura. Abagwayi bagura iyo miti baridoga ko atabushobozi bafise bwo kuyigura. Isiguro bahabwa n'abayidandaza ngo nuko iyo miti ya Kenya. Inkuru ya Marion Jirakoze.
Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko imiti yaduze ibiciro ari cyane cyane iyo bita ama specialité. Nkuko amakuru dukuraho i Bujumbura abimenyesha, ingorane ikunda kwibonekeza ku bagwayi batagira ababafasha ngo babagurire iyo miti. Umuvyeyi umwe yereko atondera umuti yandikiwe na muganga avuga ko umuti witwa Augmente wahora ugugwa amafaranga 15,000 ariko yasanze ubu ugeze ku mafaranga 34,500. Uwundi yariko aridoga ku muti witwa Pedifene na ugeze ku mafaranga 18,000 mu gihe wahora ugugwa 11,000. Abo bagwayi ngo bagerageje kubaza mu badandariza mu mazu adandarizwamo imiti bavuga ko abo badandaza iyo miti bababwira ko ukuzimba kw'imiti kwaturutse ku bukene bwo kuronka iyo miti ariko ntibashima kuvuga igitero ubwo bukene bwo kutaronka iyo miti. Abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura bakenera iyo miti bacaho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kwiga ico kibazo c'iduzwa ry'imiti kuko ubu hari ingwara zitayishyira neza kubera bafata igice cy'umuti abaganga baba babandika kiye kukubura amafaranga yo kugura umuti wose.
Urakoze Marie-Ange. Tuvenga mu gisagara cha Bujumbura tuje mu ntara ya Kirundo itangwa gifungurwa z'imfashanyo zishira hamwe PAM kubana biga mu mashuri nshingiro mu ntara ya Kirundo ririko rirateba. Ku ruhande rwa PAM basigura ko bamaze kurungika izo mfashanyo mu biko bwishira hamwe bamaze gukorana gitwa Action Agro Action Allemande. Abana rero bakaba basigaye basiba ku rugero rudasanzwe ibiheza rero bigahungabanya ivyigwa muri ayo mashure ari mu ntara ya Kirundo. Inkuru ya Innocent Valentin Singira nkabo.
Mu gihe ishyirahamwe ryitaho ibifungurwa ku isi PAM rivuga ko ryamaze kurungika ibifungurwa mu bubiko bw'ishyirahamwe basanzwe bakorana Agro Actual Monde, abarimu bo ku mashure yo mu ntara ya Kirundo asanzwe bagaburira abana ku mashure bavuga ko imfungurwa zitarabashikira
mu ntara ya Kirundo. Barashibonekeza ikintu ry'inyinja ku mashure hari twita amayikofu asanzwe agaburirwa na PAM ibishyishye mu ishyirahamwe Agro kumva mu mpera y'ukwezi kwa kabiri.
Abo bigisha basaba ko izo mfungurwa zotangwa cyangwa vuba ngo kuko iryo kena ry'ibifungurwa ririko rirahungabanya ivyigwa
ibyo bituma haba ingaruka mbi mu mashure cyane cyane abana baca basiba byinshi abigisha baguma basubira inyuma kubera iyo uyu munsi abasibye ari benshi ejo abanza kubasubiriramo ibyo yigishije abandi
mu ishyirahamwe Agro Action Allemande risanzwe rikorana na PAM barahumuriza abanyeshure ko imfungurwa zigiye kubashikira vuba bakamenyesha ko ikibazo cyari cyabereye kuwatsindiye isoko ryo kunguruza ibyo bifungurwa ngo afise amakamyo makeya avyunguruza gushika ku mashure
Urakoze Innocent Valente tubandanyiriza amakuru yacu ku makuru y'impunzi mu gihugu cya Tanzania na nababwiye mu ntango impunzi z'abarundi zirenga 50 barafatiwe ahitwa Torim ni ku rubibe Tanzania ihana n'igihugu cya Kenya ku munsi wa gatandatu izo mpunzi zari zivuye mu ikambi ya Mutenderi zigiye kurondera ubuhungiro muri Kenya ivyo kuva mu ikambi aho muri Tanzania ku mpunzi z'abarundi bikaba biba kubera ubuzima butoroshe babayemwe muri ayo makambi inkuru ya Baltazar Miburo
Abafashwe bose hamwe ni 68 amakuru ava imutenderi avuga ko izo munzi zahagaritswe n'igipolisi cha Tanzania ahitwa Talim igihe bari begereje gushika mu gihugu cha Kenya ngo ivyo bari bafise baravyambuwe vyose nkuko vyiganwa ni impunzi
amapaka witwa Talim ni komini sangere iri mu ntara ya Mara Niho hafashwe imodoka yari yuzuye impunzi z'abarundi zirenga Tanzania mu nkambi ya Mutenderi bose bafashwe bavuga yuko bagiye muri mu nkambi yo muri Kenya Kakuma bavuga yuko ubuzima mu nkambi ya Mutenderi kugabaye nanzane gose kandi yuko bamaze no kugabisha bashobora gutega umanyoro wose cyane badateye yuko bashobora kwirukana bagasubizwa mu Burundi kandi ibindi bishya bagabakirukana yuko bazatana
naho abafashwe bitaramenyekana aho bajanywe n'abari bo umwe muri bo yarazwi ko ari umudandaza akomeye mu ikambi ya Mutenderi
barafashe harimo umudandaza akomakomeye ngaha mu nkambi yarazwi cyane ngaha mu nkambi yarafashwe kandi amakuru akaba avuga hirya no hino yuko nyine nibo bari kumwe nibo bashobora kumenyekana abandi ntibashobora kumenyekana mugabo hari abo bari bajyanye ko yagiye mu muryango wose
gutinya ibitero bishobora kuba mu makambi no gufatwa nabi biri mu bituma impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye ari muri Tanzania bahitamo guta bakomoka bakajya mu bindi bihugu
nyamukuru z'uko kandi ishobora guterwa cyane kaduhungura ku nguvu ibyo nibyo hanini bituma abantu benshi bahungira mu kigo cya Kenya ama ikindi nacyo ni uko zanabugaranye isoko yahora ihuza abarundi n'abatanzania bita mu ngano ubu yarahagaze uruva nta murundi n'umwe ajya hanze inyuma y'inkambi gusuma cyangwa kwisumamo ababonye kahise kaya makamyo muri Tanzania nuko abona yuko umwanya n'umwanya zotahuka ku nguvu kandi ibibazo byatumye abantu benshi bahunga
uko kuja mu bindi bihugu bikaba byibonekeza mu makambi yose yo mu gihugu cya Tanzania arimo abarundi bahunze indyane zaturutse ku kiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza mu 2015 twarondeye abarongoye ikambi ya Mutenderi tukaba twabakenye
humura Burundi
hasigaye umwaka umwe gusanga Burundi buje mu matora ariko gushika ubu abarundi batari bake baribaza nimba koko ayo matora azoba hatibonekeza icuka kibi kiri mu gihugu haba mu vya politike canke mu vy'umutekano mu kiganiro kajugujugu abatumire bagira bagira ico bavuze ko nico kogwa ngo hatunganywe amatora yizewe na bose mudereva w'indege ni Josiane Muzaneza Kajugujugu Kajugujugu ni kiganiro kidusasangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu
Même si je siento bien du temps pour la paix
Ikiganiro Kajugujugu gihijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politike amashira hamwe y'abakenyezi amashira hamwe y'ugwaruka eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu
namwe bakunzi ba RPA ndabaramukije nongera ndabifuriza ikaze muri kajugujugu y'uno munsi aho nkuko mwavyumvise tuza gucijya nino ikibazo c'amatora yimirije mu Burundi mu mwaka wa 2020 mbega zoba canke ntazoshobora gutunganywa mu gihe akiragahaze mu bijanye n'intwaro rusangi be na gatya kazi na muntu ari hamwe yoba hoho azoba mu vyukuri yizewe na bose inkurikizi bishobora gutera nizihe ngibi bimwe mu bibazo abatumire bakajugujugu y'uno munsi baza kugerageza gutangira inyishu kuri mikro mukaba muri kumwe na Jebe Josiane muza neza mukanya turinjira mu ido nido rya kino kiganiro Mbere yuko tuduga ku ijambo n'abatumire bacu reka tubanze twumvirize ico abanyagihugu batandukanye bagona twabahinduye amajwi kumva z'umutekano wabo bakaba baturuka mu ntara za Bubanza Gitega na Bujumbura
Ayo matora azoba acungerewe n'imbonera kure abapolisi iperereza umva zo baramatora nyabaki nico gituma tacizere na gituya tuyafitiye bazobanda nkise batanguye nyene iyo biba vyakunda ayo matora yojanwe bose ataho kumiriwe bose bakiyamamaza ku rugero rumwe imigambi yahimbaguye igasubira hamwe hamagahagarikirwa n'inzego zivuye hanze ahandi ho nta matora tekanya ashoboka muri kino gihe ikindi nuko ibintu byo kwica abantu kubatoteza nko kumengo ntibagira amategeko abagenga abantu bagatwagwa nk'impene cyangwa umwavu ivyo byose zobanza guhagarara
nkuko muhejeje kuvyumva icizere ku matora yimirije gisa n'ikidahari mu banyagihugu bato bato mbere no mu banyepolitiki batari bake niko kuko Jean Bosco ndayikengurukiye n'umwe muri bo kubwo yasanzwe arongoye umugambwe kaze FDD akongera akaba yanahoze mu migwi igwana ngo icuka gihari ubu gisumba icaranze amatora yo muri 2015
icuka kihari uyu munsi ni kibi cyane kurusha n'icuka cyari kihari imbere y'uko amatora y'2015 inzanya y'amazimwe y'ibibazo turimwe no munsi abagiye mu barabara biyamiriza kandi bafitiye uburenganzira icyo kiringo cya gatatu barishwe abandi barangajwe amaradiyo yigenga yarasambuwe abanyepolitike nka bose batavuga rumwe nawe abatishwe barahunze hanyuma mu nzego zigize umutekano kubera igeragezwa ryihirikwa ry'ubutegetsi litashobotse bamwe barafashwe abandi baricwa abandi barafungwa hanyuma hazi cyuka kibi cyane mu nzego z'umutekano ni nako insoresore z'imbonerakure zigiye gushyigikira no gufasha umugambo uri ku butegetsi ishyiramo impuzamakungu ONI yita milice ni ukuvuga umugwi w'iterabwoba utemewe n'amategeko baca birara mu gihugu n'abanyagihugu barica bagakiza bo murabizi kandi ntawe bakomanga kuko bafatwa n'ubutegetsi buhari yuko aribo bemewe kandi bari hejuru y'inzego zijejwe umutekano n'ibisanzwe ko icuka kihari ino munsi ari kibi cyane ku buryo atamuntu n'umwe adicacyo demokarasi yayiharaniye yayigwaniye ashobora kumva ko ari ikintu cyo hava kivamo
none mu vyukuri habuze iki kugira ngo Burundi butinde bugwa muri aka kaga aha umwigisha muri za kaminuza Liberandi bashira kandi aributsa uko ibintu vyagiye birayangara
icambere no vuga nuko amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro yakomoka ko yarafashije abahutu n'abatutsi baragaba urutegetsi bisunze ibyo basezeranye injyane zari mu gihugu ziragabanuka amahoro n'umutekano bisa n'imitsi bataye abarundi basa n'abasubije hamwe inzego z'igihugu ziteka zirajaho umugambwe CNDD ushitse ku butegetsi urasenyura ibyo byose urasambura imigambwe wishiraho inzego zayo zidakurikije amasezerano ya Arusha ushika ejo bundi mu mwaka uheze ushiraho ibwirizwa nshingiro ryayo rikumira batabajije nabateye umukono ku masezerano ya Arusha iyo bwirizwa nshingiro rishasha rikaba yarasenywe burundu amasezerano ya Arusha icya kabiri novuga nuko imigambwe myinshi yarasambuwe n'ubutegetsi iyindi icikamwo imigambwe ibiri cyangwa itatu abarongoye imigambwe itari mike baratabaromuka barahunga ibyo bigatuma iyo migambwe idashobora gutunganya ibikorwa mu Burundi ngo baronere abanywanyi icya gatatu nuko abarundi barenga ibihumbi amajana ane bataye baromuka kubera umutekano muke mu gihugu bakaba bahungiye mu bihugu bibanyi Tanzania, Rwanda, Uganda, Kongo n'ahandi nitwo kwibagira incabwege nyinshi baba baganga abarimo muri za kaminuza abagwiza tunga abarongoye amashirahamwe adaharanira ibya politiki abo bose bahunze igihugu kubera umutekano muke icya kane amahoro n'umutekano sikirenga mu Burundi abarundi ntibasiba kwicwa izuba riva abazimira abatotezwa abapfungwa ntibagira uko bangana abakenyezi bashuracuzwa ku nguvu ibyo byose bigakogwa n'abajejwe umutekano bafatikanije n'imbonerakure ibyo byose ndondaguye n'ibindi ntiriwe ndavuga birerekana neza ko atamatora meza abaye mu mwidegemvyo ashoboka mu Burundi kubera itegurwa rya matora riri mu minwe y'umugambwe umwe CNDD-FDD
ntubyemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagije ubwende bw'abantu
naho biruko mu banyagihugu co kimwe no mu banyamigambwe bamwe bamwe haracari kizigiza igicuko ayo matora ashobora kutazoba aha Jean Bosco ndayikengurukiye arabakurira inkoni kugishitse
iyo buzwa kuba niki azoba nkuko nayandi matora y'2015 yabaye azoba kandi kubera nkuriza yarayiteguriye bikwiye kugira ngo ashireho inzego ibizwa shingiro fyiwe bituma atawo mukomakoma kumabi akorera igihugu bituma adakomakoma umuntu numwe wo mu bategetsi batwara igihugu n'umugambwe imbere y'ubucamanza urumva aratamba akirorera abo mukinyi akaba n'umusifuzi abigira uko ashaka Burundi yabugize kibare kiwe abutunganya uko abwumva aho yumvira kubimunezera abukina nk'akabumbu muziko nyene w'inyene yamayivugira ko ari umukinyi w'akabumbu
none kwico cizere ku banyagihugu bari hagati mu gihugu cyo kimwe n'abataye baromuka gitera kiyonga nk'ishashara umuti w'izindyane uzote buvahe liberandi bashira kandi abona ko ibiganiro bidakumira ari byo byonyene bizosubiza umutamani igihugu
nta kintu cokogwa atari ibiganiro bidakumira hagati y'abarundi nk'uko bisabwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta amashirahamwe adaharanira ibya politiki East African Community Union Africaine, Union Européenne, Nations Unies n'ibihugu bishuditse n'u Burundi. Muri byo biganiriro rero boshira imbere cyane cyane yubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomoka ko ingene amahoro n'umutekano byugaruka mu Burundi, ingene impunzi zotahuka zigasubizwa mu ngo zabo n'amatongo yabo, ingene abanyapolitike batavuga rumwe na leta botahuka umutekano wabo ugakingirwa ningeni amatora nyayo adakumira yotegurwa muti none bidakunze hokogwa iki kugira Burundi busubize umutamana ico kugwa rero nuko abarundi bose cyane cyane rwaruka abafasoni abanyeshure abasoda nika abarundi bose umutima bifuza ku Burundi busubizwe mutamana boja habona bakavyemanga bakagira urunani rw'intamenwa bakiga neza ngine Burundi bwosubizwa iteka nitekane bakagira imigambi n'imigabo bagapfundika ijambo n'ingingo bakabigendera bakabishira mu ngiro ushika u Burundi buva mu kaga kananira abagabo ntiyimye.
Kurangiza urongo uyu mugambwe kaze FDD aragabishwa wese azoshigwa ku butegetsi mu matora azoba yatunganijwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza ko tazigera baronkana gahengwe gushika aho bahirizwa amasezerano ya Arusha. Jean Bosco ndayikengurukiye arongera gahamagarira Abarundi kudasubira kwizera inze bakazirikana nyabuna ko umuti w'ikibazo c'Abarundi atahandu zova atari mu Barundi bonye n'ubwabo.
Twebwe ntiducika intege kuko turazi ategura amatora uko ayumva uko ayishakira Burundi abwira akahumbukiwe ariko bitebitibuke abawe abo wundi muntu asizeho abo wundi yitoreye batavuga rumwe sindabizi uko bizogenda kose bavuga bati so akwanka kuraga ibyamunaniye uko bizogenda kose nta ntwaro nimwe izoza yitangwa yavuye mu matora ategure mu gihugu hagati iticare iki kibazo kijanye niyo bazo bajya amasezerano ya Arusha bya byarumvikanywe nuko kemura ikibazo cyatewe nuko tayubahiriza kwa umwaka wa 2015 Nkurunziza azoshobora gutwara igihugu cy'u Burundi ntibizoshoboka abatavuga rumwe na leta bazi yo baja bashaka gufita ingufu cyangwa ntibazifite arashaka kurondera kubasambura ariko nahazo bari umwe afise uko kuri koko kuri kuva ku mana twemera twese ikibazo cy'u Burundi uko kuri kutagiye habona ndikizogenda cyaratoye inyishu n'umunsi n'umwe ivyo kogwa nyamukuru nkuko tubibona murabizi akarere karushe isi yarushe byarananiranye bararuhijwe n'iyi ntwaro ko itumva itagomba kumva ikintu na kimwe rero nta numwe muri twebwe yipfuza yuko haba akajagari gatuma amaraso asubira guseseka gatuma abantu bahunga gatuma ibara ryaguye imyaka n'imyaka risubira ariko iyo umuntu uteza kurondegwa uteza kuboneka kuko umushike wirarije uyu munsi uzowurima ejo aho bukera injize ko zatogwa uno munsi zotogwa ejo aho bukera rero Abarundi bonyene ubwabo ntibazerinze na uzoza kubafasha kuva mu ngwane barimwo si bigo by'akarere ku buseruko bwa Afrika si ishyamwe mpuzamakungu ziza kubafasha si ngabo za ishyirahamwe rya Afrika zizoza si za ONU n'Abarundi bonyene bazobona ari benshi ko byagoranye bashyira igitutu kuri iyo leta kugira ngo ibintu bije mu buryo.
Hagati aho mu runanira naki urunani ruvuga ko urugwanya leta ya Nkurunziza ruza rwamaze kumenyesha ko ruzitabira ayo matora ya 2020 amatora azobatunganijwe n'iyo leta nyene bavuga ko iteye kubiri n'amategeko nino ngayiganiro kajugujugu cuno munsi giciye kirangirira. Mwakoze mwege mwese mwaduteze abiri bakoze n'abantu batumire bacu badufashije gucirya nini kibazo cy'amatora yimirije ateye impunge nk'abatari baki Josiane Muzaneza na kibashikirije nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'Abarundi naho ubutaha.
Cari kiganiro kajugujugu tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mangu.
Reka tugushimire nawe Josiane Muzaneza, shimire na bagenzanje bandi bafashije kwatorokaniza amakuru aciye muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Shimire kandi na MS Steven yunge ko yari muhinga bw'ivyuma ariko sinogenda. Ntashimiye mwese mwaduteze yompi kuri mikoro mwari kumwe na Sandrine Nkurikiye mugira amahoro iwanyu naho gutaha.
Ko muri Burundi
ni kiganiro gihuza Abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.